Botswana re tlo bua ha ka yone the mining expo le gore ba tla tshwaretsa ka kgwedi ya September mehla re tswela le nale di munyi o na le foster manyapelo ba re tswela tswela ya nke sentse ke tabo tsa gone gore go batho ba ile gore ba tle ba tsa ka go lo mo tshupontse ba ile gore ba tle ba tsile go supa tse ba di supa ke ba he ba ile gore ba le bala le ditse
re tota la le ditse ba e leng gore tota da within tsone di-industry tsonetse tsone tsa mining industrial construction le electrical and then yanong tota hela thola go batla gore gore re kgone le rona gore re nne le impact e botokanya thola e batla re nna re tshwaragana diatla le ba e leng gore ba in a better position and ke bone ba e leng gore ba influencer di-industry tsonetse which is why re tla re approach bo Botswana Chamber of Mines ba e leng gore ba tla ba re sponsora ka seminar and then a go nna le BIE and then a go nna le BBF safety group which is bone ba e leng gore ba produce PPE bone ba supply mo Botswana ka bophara and then a re nna le Ministry of Minerals ba e leng gore ba re eme nokeng then a re nna le Ministry of Trade then a re nna le BITC ba e leng ba berekisana mmogo le bone ba Ministry of Trade.
Ara hita ke batla go itse sengwe hela yaka le tse di bua yana gone mme mo mohameng wa moepo a banana ba Botswana a Batswana hela ka kakaretso ba bonala mo gone ebile e se ba